Kā rere taku manu ki te kāinga o te ngāwhā o te weariki, ki te pā o te whakarewarewatanga o te ope taua a Wāhiao.
Ladies and gentlemen, nau mai haramai kira te kita kāinga nei. Welcome into my home.
Neke atu I te kotahi rautau tēnei iwi e arahi tūruhi ana ki ngā āhuatanga o tō rātau nei kāinga. He mahi tuku iho ki ngā uri whakaheke, kia whai atu I ngā tapuae o rātou nei kuia.
E wahine rongo nui katoa ngā kaiarahi o taua wā. Ko Rangitiria tētahi, e oi anō. Ko Guide Ellen, ko Guide Bubbles. E rongo nui I roto I o rātou ao.
Ko haere tonu hia rā ai ki tēnā tohu a te āroa. Hei manā ki tangata, hei atawhai, hei tiaki. I nga tūruhi katoa ko tai mai ki kunei.
Arei te mea, koe nei noho te mahi mā nā wāhine o kunei kao, me ahua whakamātau anu. Ka hari haere hiarātau ki nā wāhi o te whakarewera, ka kōrero hiarātau ki nā hitori, ki nā huatanga, o tēnā ngāwha, o tēnā ngāwha. Nā te mea koe nā ngāwha, me nā waiari ki o kunei he nui nā kōrero.
Ko wai rā ngā iwi o tēnei kāinga, nō whea tūturu rātou, I heke mai rātou I ā wai.
Nā tamata kapua, ko kahumata momoe, nā kahumata momoe ko tawake mai tahanga, nā tawake mai tahanga ko uenuku mai rorotonga, nā uenuku mai rorotonga ko rangitihi, nā noko nā warupu mana o te alawa. Kā moe rangitihi, kā moe tana wahine whakamutunga, ia papa whalanui, kā puta ko Tūhourangi. Kā moe a Tūhourangi, kā moe tana wahine tuatahi, ia rākai tā hainui no Taranaki. Kā puta ko Taketake Hukuroa, nā Taketake Hukuroa ka Tūtea Mutu, nā Tūtea Mutu ko Umukaria. Kā hoki ki a Tūhourangi, kā moe tana wahine tuarua, ia rongo mai pāpā te tamahine a kahungunu, rāwa ko rongo mai wahine. Nā rongo mai pāpā rāwa ko Tūhourangi, kā puta, ko uenu ko kōpako, nā uenu ko kōpako ko hine maru, kā moe a hine maru, kā moe I aumukaria, kā puta ko Wāhiao. Ko he rā te tupuna e tū mai nā I roto I te, I roto I tō mātou papakāinga. Ko he rā hoki I tika nā e o mātou, e o mātou kuroua, hei ngua hapū, hei ngua kālangalanga, hei ngua iwi. I nā e nei, koe rā te, koe rā Ngāti Wāhiao, he mohi o te ana I nā e nei. Nā reira, ko ngā iwi e tau ana, e manaaki ana I tēnei o ngā papakāinga, ko Tūhourangi me Ngāti Wāhiao. Ai mua I te pahu o Tarawera, kua noho kē tia te whakarewarewa e Ngāti Tama. Ko Ngāti Wāhiao e noho ana I parekārangi. Hei horohoro, tērā te takiwā o horohoro. I reire ke a Ngāti Wāhiao e noho ana. Hoeno, ka moe a Ngāti Tama I roto I a Wāhiao, Wāhiao ki roto I a Ngāti Whare Tokotoko. Nā waira ka hunuku mai a Wāhiao ki kunei noho ai. Nā te me nā te nā ta moe o ngā uri a Wāhiao ki ngā uri o te hunga I noho ana I kunei. Ko te iwi e noho ana I te whakarewarewa tonu, ko nā tūpuna I te rāwā ko tukutuku, ko te riri wai, ko pūraho, a koe rā ngā kaitiaki o te whakarewarewa I e rāwā. E pōhe he tiana e tahi no tēnei rautau te mahi tāpoi. Engari, mohi ana tāua. Te wā I aotu ka puārangi me te terata I Rotomahana, I Tarawera. Wērā kē te tīmatahana mai o te hare mai a te iwi manene, kikone. Ko te wahine arahi a rātau I te rāwā, ko te pāe. A rāte wai koro pūpū kai haina, kai amerike, kai wāhi no atu. Engari ko tā rātau hiahia, kia kitea mai te iwi e noho ana I runga I te whenua, e whakamahi ana I nā I nā huatanga o te whenua, te mahi a te ngāwha, te mahi a te wairiki, e rā mea katoa.
E whānau a te paia I te tau kotahi manu e warurau e toru takau mātahi. I mate a te kuia, a te whā o tihima I te tau kotahi manu e iwarau takau mātahi. Ko tēnei te tau o tana kotahi rautau. A te whā o tihima o tēnei tau, ko whakanuia, ko whakamaumahara, ara a te arawa me ona uri whakaheke, tainua te tahapu o te mahurihure ki Taranaki, tainati ki Tūhourangi-Ngāti Wāhiao, tamana o tō mātou kuia. Ka moi wai te tū ki Hiringarangi, ka puta ko Kōtero Hinarangi, ka moi a Kōtero Hinarangi ki tētahi kotimana areke hānara grey ka puta ko te paia. Ka tūtaki e tapaia ki tōna hōrangatira tuatahi ko tōna ingoa ko Paratini Niho. Ka puta mai takau mā whānā tamariki I a rāhuatahi. Ko tōna hōrangatira tuarua ko hori grey tai āwhio. Nō te iwi o Tūhourangi-Ngāti Wāhiao. Ka heke mai a te paia I te taha tanhoranga tira hori tai āwhio ki konei mai pēwhairangi ki roto I a Tarawera. Koeira a te tīmatango tana mahi I te taha tanhoranga tira e mahi tūruhi.
E kia ana nā kōrero I runga a te paia I a roto mahana me ana tūruhi. I mua I tana ekenga I runga I te roto I kōrero rāwa ko tūhoto. Tūhoto ariki, koe ia hoki te tohunga e noho ana I te ariki. Nā te tohunga I matakite, te hu he kino kai te hāre ake. Hoi no tā tūhoto he whakatūpato I a te pāia, he kino kai te hāre ake, kia tūpato. I te wā I eke a te pāia me ana tūrihi ki runga i te kaipuke, ka whakateria te kaipuke ki runga I roto mahana. I reira ka whakatū hi ake, taua waka wairua ki a te paia. Ka ki hai nā tūrihi ikite, ko te paia na ke ikite me te tahitamaiti. E ki ana te kōrero ko nā kaihoe o runga I te waka, ko ara tau kanohi e ori te ki te kuri, te kanohi o te kuri. Te kitenga o te paia I tērā tohu, te retana hoki atu me ana whakaaro ki nā kōrero a tūhotu ki aia he kino kai te hāre atu. Ana ko te rāpe I muri mai, ka pakuru mai a Tarawera.
Ka pika toa te whenua I te pungarehu, a ngaro ana te waonui a tāne. I ngaro hoki a otu ka puārangi me te tarata, neke atu I te kotahi rau rua te kau tāngata I Parekura hia.
Nā wai rā kua noho mai a Ngāti Wāhiao, kua noho mai a Ngāti Tamaki konei. Ka aroha te iwi nei o te Whakarewarewa ki o rāta uri e noho ana I Tarawera. Nā te mea kua marara katoa rātau I te mahi a te pakaru mai o Tarawera.
Ka tai ana te pānui no te rangatiro o Whakarewarewa ko Mita Taupupuki. Nō nā nō te pānui te kārere ki nā Mōrihu o Tūhourangi I te whakatau hara mai ki runga I te whenua o Whakarewarewa.
Ka wehe mai ai rātau I Tarawera. Ka tai mai rātou ki konei, a te paia mā, e rā kuia. I riro ai mā te paia, hei tohu, hei whakaako i nā kōtiro o te rāwa ki te arahi tūre. Ākua, tapepe nei te reo Pākehā, hoeno ko te mahi a nā kōtiro o e rāwa, he hupu aki nā hupe o nā kuia, o te paia, o wera o nā kuia. He noho rā nei ngā rekereke a nā wāhine, hoeno ko nā taringa e are ana ki nā kupu kōrero. Ahakoa he hata kōrero kā puta mai, he mai tika mai, ko era nā kōrero I mau I alata.
Koia tēnei ko Makereti Papakura, he kuia tino rongo nui I tōna wā.
Te kaumā iwa, toru te kaumā o tai. Ngā tau I whānau mai ia. I whānau mai I matata ka haere mai ki te Whakarewarewa. Iko nei ia ka mōheo ki te hari tūruhi mo ia me tana teina I pera papakura boki. Rau atai e arai tūruhi ana I te Whakarewarewa I era taima.
Nā ihi pera papakura tēnei waiata poe a pāke te whero I tito mo tōna whai a I pō norua tāhuna. He tino pai ki aia te haere ki ngā reihi hoiho, ā ka whakatangi a ihi pera āna poe kia rite ki te hārapa a ngā hoiho. Te maha hoki o ngā manuhiri tūārangi kua tai ki kone, kia kite ai te atāhua o tēnei kāinga.
Tētai o Kingswood Smith, me te kingi o Ingarangi, George V. E nui kia ngā tangata I hari e ia. Ngā tana a tāhua pē ka tai ka mue tāne ngā ki ngā Pākehā I tērā tāho te mōna.
Koia tēnei ko tētahi anō kai ārahi tino rongonui I tōna wā. Arā, ko rangi tiāri a tēnen.
Te kau o nā tau, I muri o te pahūtanga o Tarawera. I whānau mai a rangitiria ki Ngāpuna. Kei roto I tētahi whare ki reira. Ko tōna pāpā, ko te mango rātema, no Ngāti Henikura, no Rotoiti, ko tōna whāia, ko tuhi pō, te rimu pai. Tōna whānautanga mai, e te maiti tapu ia, no te mea I mua o tōna whānau mai, I mate ona tuakana, te whānautanga I mate re. Rāua, I te tau, kotahi mano, warirau, Iwa te kaumā iwa, I whānau mai tōna teina. Ko ngā tai tōna ingoa, ko ngā tai tōku kuia. Ko te mahi o tene I taua wā, e kaiwhakairo mo te hōtera. Ko ia te tangata whakairo. I ngā whakairo katoa, mo te tangata o taua hōtera ko tāna ingoa, he Pākehā, ko tāna ingoa ko Charles Nelson. Ka timata tēnei ki te mahi whakairo mō ngā tūruhi kei roto I te hōtera. I a rātau e noho ana e ki roto I te taua wharau, ka whakatua tēnei tētahi whare hau mō te whānau. Ki reira I whakatua ia he whare puni mōna, kei reira tonu taua whare puni. Te tau kotahi mano, Iwarau Matoru. I neka atu te whānau mai I te hōtera ki tā rātou wharehau ki reira. I te tau kotahi mano Iwarau Matakau. Ka haere tēnei rōpū o Makariti ki Ahi Te Reiria, ki Poi Hākena. Ka haere rangi rāua ko Ngātai. Ki Ahi Te Reiria, mō toru ngā maramai I reira rātou. I haere hoki a tene. O tene te kai whakairo mō Makariti hoki. I whakairo ia tōna whare a Tūhoro Matakaka e tūana ki roto I te whakareureu. I tango ia ngā whakairo o taua whare me etahi atu ko Tūhourangi. I haere a ngā whakairo kato ki Poi Hākena. I reira anō te ropu kapahaka ki mua I enei whare a haka ai. Whakaatu ki ngā tangata o Ahi Te Reiria, te ao Māori. I te tau kotahi mano Iwarau te kaumātahi, ka neke atu rātou ki Ingarangi. Haere a Makariti me tōna ropu kapahaka ki Ingarangi. Haere tonu etahi o te whānau, he oe no, ko tēnei ko ruihi, ko rangi, ko ngātai I hoki mai ki te kai. Tā rātai hoki ngā mai, ka haere a rangi ki Hukarere. I te mutunga o ona tau ki reira, ka hoki mai ia ki Whakarewarewa, ka tīmata ia ki te mahi kura mahita. Mahi ia ki konei ki te taha o ngā ona mahita tawhito o te kura o te Whakarewarewa. Ka tīmata ia ki te ako I taua mahi. A tai ka haere ia ki tōna tūranga tuatahi, hei kura mahita kei Tōrere. I reira e mahi ana, he waino I tōna mā ki reira ka pāngi e te mate, te māuiwitanga. Ka hoki mai ia ki konei. Ka huri anō ki tētahi atu mahi, ki te mahi nehi, he mene he nehi. I haere ia ki roto iti. Ko pāngi e te mate anō. Tōna korokoro. Nā reira, ka hoki mai ia anō ki Whakarewarewa. Ka timatia ki te haere I te taha o ngā kaiarahi o taua wā. Ko Bella Papakura. Taua ko Guide Eileen tētahi anō. Te tahi rā, ka kōrero atu rātā ki au, ka pātai atu ki au, hari atu e nei. Ka timatia ki te mahi. Ko te tau I timatia, ko tahi mano, iwarau, rua te kau mā whitu. Timatia ki te mahi. Rua tau noi o ku tau I tōna tāinga mai ki kone, o te kuini o Ingaranga. I tāe mai a Eleanor Roosevelt I taua ai te wā o te pakanga tuarua. I te wā e maha ngā hoi a Amerika, no Amerika, ki Rotorua. I taua wā I tūtaki ia ki a rangi. E wahine o tino teitei a rangi. Ono putu toro ini pēr tōna teitei. He wai noa tēnei wahine a Eleanor Roosevelt. He wahine tino teitei. Ngā whetu o ngā pikitia no Hollywood. Tae rata ki tōna kā, tōna whare. Hariru, mātou ki a Frank Ifield, ki a Sabrina. Kōrero a rangi ki a mātou e tamariki ana. Mō te whānau Van Trapp. Koenei ngā te whānau Van Trapp no Austria, ne? I tā mai rātou ki tōna whare, ki hene mihi. I reira, e noho ana ki te piana, waiatai. I rongo mātou I te kāinga, I roto I te whare. Rongo mātou ki te waiata. Ka haere atu rā ki te whakarongo ki a rātou e waiata ana. E whakaotinga o tōna mahi. Te tau kotahi mano iwarau ono te kāma whetu ka pāngi anō e te mate. Tōna korokoro, ona kano, ona karu. Whātekau ngā tau tōna mahi ki konei. Haria ngā tūruhi ki roto o te whakareurewa, kōrero atu ki a rātau. O te ao Māori. I tuhi rātou ngā tūruhi hoki atu ki o rātou kāinga ki tērā e rātu pito o te ao. Ka tuhia he reta ki a ia. Kei runga I te pākete, te pukoro o te reta. Rangi Rotorua. Rangi New Zealand. Ka tāe mai ngā reta ki a rangi. He kuia rongonui I tōna wā. Tōna tino taonga, tōna ohaki. Kia mōhio ai rātou no te, no te ao katoa, ko wai te iwi Māori.
Ai whānau mai tōku kuia i te tau, kotahi mono iwa rei, te ngahuru mai iwa, i te, te rua ngahuru o haki hea, i whānau mai i konei, i te, te pānei, ana whāia no konei, ko kotana ingoa, ko watu. Nāna i mārena mai ai a tētahi i a Pākehā no Ahitereiri, ko tāna ingoa, ko Sydney Sewu, engari i te wā i mate ai a tono whāia, me nuku atu i te rima taupea, te pakeke, ko tāna tino matu, ko tāna kraua, i a ea waretini e paraima. I tau wā, o te wā i a rātou i hoki ai a te Pākehā ki tāna wāhi, ki Ahitereiri, taku kuia, tana, tana teina, tana tungāne i Asani, nā tō tātou tupura kraua i a Waretini, nāna i ari, nāna i tupu i a rāu, i konei i te pāne. I timata mai tana ona lākura i Tāmaki, kata i ka hoki mai ki te, te wā kāinga nei, ka rua ki te Whakarewarewa, tainoa ki te Warupea ona tau, kata i ka huma ki poroporo, ki Ngāti Au, te pānuka tūtai, noho ai ki Waenga o na whānau, o na whanaunga, i reira. Kata i ka hoki mai ki te wākāinga, e tīmata o na mahi arahi tūri. Te kaumaiua pia, ai tānu aki ki tāna tau, ono te kaumārima, ka mahi te arahi tūri, i raro i te korowai o Rangitiria mā, i a Makariti mā, i te wā, i timata mai i a tāna mahi kona, e ahua rereke ngā ahuatanga o te arahi tūrihi. Tuatahi ko mehare koe ki te Tourism Bureau. Ngā rātu anō i tōhitohu ai a ko rere koe ki te timata i te arahi tūrihi. Engari ko te, ko te kaupapa nui me wero atu ki te rangatira o te pā. O taua wā, arā ko me te taupapoki, nāna hei te tino a tōhutou ka tāia koe tīmata i nāinei. O te wā i a rātai, ko tō mōhiotanga o te whenua nei, tō tino koeira tō mātairanga, harana te pepa, me aku, me pira i te hapaaka, tēnei tō whenua, tēnei tō wākāinga. Nā wai rā e mōhi atu i tō whenua, ko tō ake, mōhi o tanga, te mea e kā hiahia ngā Pākehā e whiwhine. Nā reira, nā runga i tēra, e tehi wā o te wākāinga, ne? Ko tō wā hi e holo ai te tīnana, e tunu ngā kai, e nehu ngā tūpāpaku, e whara karakia. No reira, ki roto mai tēnei taha o te whiriti, he ao atu anō i te ao e hurihuri nei. I etei tangata rongonui a ko te tangata kiriata ko Alfred Hitchcock, rātai ko te pirimia o te tūpuna o Ōri Ngāhere Mā, Jimmy Carter, te pirimia o Amerika, ko te kuini o Ingarangi. Engari, o te kuini o Ingarangi, kāri aia e kaimahi ana i te wahine. Engari, i tāna runga ati, te tono o te kuini, a kaha mai ki Rotorua nei. Me matu haere ki te kuia nei, tiki ai nāna hei arahi te kuini nei.
I te rā o Waitangi i tēnei tau, ka tūwhera mai tēnei whakāturanga, hei whakanui i ngā Mareikura o Whakarewarewa.
E mihi tonu ki ngā kai arahi o tērā wā. O tērā te kaupapa o te hui.
Te kaho te arawa i pāne ki te manā ki tanga, ka hoki ake ki a rātou i ngā kai arahi, ne ngā Mareikura. Kei runga i ngā uri, heke iho nei, ki ngā tini mokopuna, ki ngā whakatipuranga, i roto i te marā, i te pā, i tēnei rā.
Ka nui taku whakamihi ake ki ngā kaimahi o te Whakarewarewa nei, nā ratau te whakaoro, kia whakatūria tēnei whakatūranga, e whakatūhia i ngā mahi ana. A o mātou kuia me o mātou whāia, whakanui ana tuku tahi rautau i taku mohio nei, i rehitehia ngā, ngā kaiarahi. Koe rā hoki te tau, ko tahi mono e iwarau, te kaumātahi te tau, ka rehitehia ngā wāhine ki te arahi. Koe rā hoki te tau i matea tapaia.
Nō reira, kia koutou ngā kaiarahi o naia nei.
Me piri tonu ki ngā huatanga o rātauma, ngā koutou anō e ho atu ki te ao, ngā koutou anō e whakapāho atu ki te ao, nō reira. Me mahi tika, me mahi pai, anei rā mātou o ngā uri o tēnei wai, ngā uri o Tarawera Maunga, ngā uri o rātauma, nō reira. Whaia kia tutuki.
E mahi, tino whakahoahoa. Te kaiarahi ki ona tūruhi, kia kōrero, te kōrero, te aroha ki o rātou tūruhi i taua wā. Kia whakapiripiri, kia whakahoahoa.
Ko te mahi ārahi e kore ngaro i te iwi nei, nā te mea, koe rā te mahi i mua i te hū o Tarawera. Kua hipa no atu te kotahi rautau o te hū o Tarawera. Kai te arahi tonu, nā uri. He arai te mea ko nā wāhine no wāhi ke no atu kao, no kunei nā wāhine kai te arahi nā ine. Ko rātou whāia he kai arahi, ko rātou kuia he kai arahi, ko rātou tūpuna he kai arahi katoa. Nā reira e kore e ngaro. Te ahuatango te arahi tūrihi ki te Whakarewarewa, nā te mea, arā te tauira, ko nā ko te whakātūranga e whakainui ai ngā Mareikura. E whakanui ai te kotahi rautau o te pāia, me te kotahi rautau e arahi ana nā wāhine. Nā reira ko te tūmanakua ia kia kahana wāhine, ā mātou tamariki, ā mātou mukapuna ki te whaiwhai ake i nā tapu ai a o rātou kui.
Nō reira e hoa mā, hei ko nei rā hoki mai anō.
I whakawhiwhi a enoka rau ko Ataraita Ngātai i te tohu tikitiki o te kuini o Ingarangi i tēnei tau, mo te aroha ki te hapuri. He tokorua e nei ko hono i raro i te korowai o te aroha, mo te koatu i te ono te kautau. Rātapu, haurua mai te tekau karaka, aratuku tuatahi.
Ki te hiahia mātaki anō i nā hōtaka o mua o Waka Huia, tēnā whakapā mai ki tō mātou whārangi i Purangi.
It's a love boat, but this undercover boss is no Captain Stubing.
I know you're a big time New York tough guy.
I was not mentally prepared for this.
Want me to go down there and pull that sucker
you
around?
Can't.
Oh my. Yeah.
I don't think Peter's ever interacted with a woman.
Will he find?
No, just like that.
His inner party angel.
I can't wait to see their reaction.
I made so much fun of you.
Undercover Boss gets cruisy. 8:30 Tuesday, TV1.
1 billion Indians can't be wrong.
When the competition's this fierce.
Man, it's quite big.
When the judges are this tough.
Well, I think it's a right real screw up.
Your dish was violent.
One little slip.
What is it?
One false move.
Oh, shh. Bugger.
What was I thinking?
Could have their heads.
On my phone.
On the MasterChef block.
You blew it.
MasterChef New Zealand, 8:30 tonight, TV1.